Masaya yon tala, 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 masaya. Sobeya tamya kotonya le, sobeya sobeya le, kobara nana tu. Yeah.